MSALABANI pa MWOKOZI
Mwokozi wangu, kwake uone uzima, mwana wangu.
Imba, kwake uone uzima
Bwana wangu
Imaneluya
Bwana wangu
O Yesu
Mwokozi wangu kwake uone uzima Bwana wangu
Oi Mungu 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 ya Ajabu
Yangi
Oma Yesu Oi Mungu Mungu
kukaribisha tubariki sote wapendwa.